Baba, na ingane yakho ke ngicela udile nayo baba. Ngoba mina I've heard it. Ngikhathele uSolomon. Solomon. Yine kizwayo.
Ngicela ungicolele baba.
Hey, uthi uyangicolisa. Hey, monga cabangi kahle ngesikhathi ukhipha into esebrukwini ufake intombazaneni. Monga cabangi.
Bengazi ukuthi ngenzani.
Angithi ngijelile ukuthi no sex before marriage.
Uthemren ube wangibiza kubo.
And hey?
Wathi ufuna mina naye senze izinto zabantu abadala. Wangidonsa wangise ekamereni.
Eh, awona khaya wena. Mawusuka uya khaba Uthemren.
Sayenza inandinandi after.
Yeah, niyenza inandinandi. Eh, manje intombazane pregnant akithi. Uphi imali yokukhera mawuya esikolweni. Udla nokudla kwethu mina nomama wakho. Maqedwe uzoletha enye responsibility.
Ngicela ngingicolele.
Baba, ngithi khuluma nale ngane baba. Solomon, how you going to look after ingane yakho ungasebenzi?
Kodwa uthe ngajola mos.
Kodwa sami ngithi wenza ingane yabantu pregnant.
Manje ngijolile baba.
Wena bongacabangi ukuthi mawuthatha impahla yakho esebrukwini. Uyifaka intombazaneni uzoyenza pregnant. Yini inqondo yakho Solomon? Ngikhulise kanje. Inkosikazi. Ngicela ungilandele ibhandi lami. Today. Ufuna ukufundisa uSolomon umthetho.
Ngiyacela baba. Ngiyacela, ngicela ungangishaye, ngiyacela.
Baba please. Ngishaye baba. Yes inkosikazi. Ngilandele ibhandi lami manje inkosikazi. Ngiyolanda baba ibhandi lakho. Shaya ingane.
Mama, khuluma nobaba. Ngicela ukukhuluma nobaba, mama.
Manje.